Okubatsilani nkhani zindi ne Hape Mzembe Boyamba tuone mitu yake. Bungwe la Evangeli wa Association of Malawi na Rimezi naye kudzayi ikhala pa mapemphero apadera oti ngozi zomwe zikutenga miyoyo ya anthu zisapitirire. Malawi College of Accountancy ayamikira hati kambo kodutsa mlingo omwe boma lidayika pa ntchito yopereka maphunziro mofanana pakati pa mayi ndi abambo. Bungwe la Youth Watch Society latilaveza maloya kuti athandize mawanja a 59 kumzimba pa nkhani ya malo awo omwe bungwe la Malawi Housing linatenga mu 2016. Nkhani zina nduna ku Eritrea yomwe imadzidzulanso kwambiri mtsogoleri wa dzikolo yamwalira mu ndende. Tsopano nkhani izi mwatsatanetsatane. Bungwe la chipembedzo Evangelical Association of Malawi EAM nati miyezi inayi kudzayi ikhale yapadera yowirikiza mapemphero opemphera dziko lino kuti ngozi zomwe zachotsa miyoyo ya anthu ochuluka kuchoka mu June chaka chino zisapitirire. Mlembo mkulu wa bungweri Mbusa Francis Mkandawire wati bungweri ndilokhudzidwa ndi imfa zomwe zachilukira pa ngozizi ndipo apempha Malawi kuti agwirane manja mmapempherowa omwe adzathe pa 31 Disembala. Imo ni pilingu wale mbali poti.
Patango pita tsiku limodzi anthu oposa 30 atafa pa ngozi za panseu kukasungu kwa masomo mzinda wa Zomba. Bungwe la chipembedzo la Evangelical Association of Malawi lati ngozi izi zichititse dziko lino kupempha kulowererapo kwa Mulungu. Mlembi wa mkulu wa bungweli Mbusa Francis Mkandawire wati ngozi zafika podetsa nkhawa chaka chino ndipo ati tsopano a Malawi atengenawo mbali pa mapemphero apadera a miyezi inayi omwe bungwe lawo lakonza. Iwa ati mapempherowa omwe adzathe pa 31 Disemba chaka chino akuyenera kukhudzanso chisankho cha chaka cha mawa kuti chidzakhale cha bata komanso kukonza mavuto azachuma omwe akuta dziko lino.
Evangelical Association of Malawi takhazikisa miyezi ya mapemphero miyezi 4 kuchoka pano mpaka pa 31 Disemba yomwe ili miyezi inayi yomwe ikubwerayi kuti ikhale nthawi yopempherera dziko lathu Mulungu achiritse dziko lathu kwambiri kungozi zopsa zomwe takumana nazo.
Mneneri wa bungwe la Muslim Association of Malawi Sheikh Dina la Chabulika wati Mulungu sakukondwa ndi ziphuphu komanso kupondelezana komwe kuli mdziko lino ndipo apempha Malawi kuti achitepo kanthu kudzera mmapemphero komanso kusintha kaganizidwe.
Chiyeni tione kuti kuti tikusintha bwanji chifukwa Mulungu mkurana muli verse mene Mulungu akunena kuti akuti inuyo
patakati pano matupi onse kupatula limodzi adziwika potsatira ngozi ya minibasi kukasungu yomwe yapha anthu 26. Matupi 16 anadziwika ndi kunyamulidwa lachinayi ndi abale awo. College yosula akadaulo powerengera chuma Malawi College of Accountancy ayamikira atikamba kodutsa mulingo omwe boma lidayika pa ntchito yopereka maphunziro mofanana pakati pa amayi ndi abambo. Nduna za maphunziro amadalitsa kamba uwu akwirima polankhula pamwamba opereka madegree kwa ophunzira 757 apa sukulu ikulilongwe yati ndi yokondwa kuti yakwanitsa mlingo wa 0.83% kulutsa 0.8% chomwe ndi chitsimikizo kuti kusiyana pa maphunziro pakati pa magulu awiriwa kwayamba kuchepa.
Tenga ndikungu wanyadira kwambiri a college manage chifukwa cha ntchito yabwino imene akugwira alelolokha tipatsa magraduate kudziko la Malawi komanso ku sekta yathu ya maphunziro 757 komanso agwira ntchito yotamandika Malawi College of Accountants chifukwa nthawi imene kuchokera nthawi imene anayambira kufikira panopa atipereka kudziko la Malawi magraduates opitirira 3000 chakuti ndiye ntchito yotamandika zinthu zikupita zimpita kutsogolo dziko likukwera population kapena tena mtundu wa Malawi kukwera sitingakhale ndi anthu tinganene kuti anthu akukwana ophunzira kwambiri ndiye ndi chinthu chabwino kudzera ku maphunziro kuti tizikhalabe tikukweza maphunziro kudzera ku sukulu zakachenjede anthu kumapeza ma diploma kumapeza ma master's degree ma business ma bachelor's degree amene kapena achatimati ma PhD chifukwa zimene zipitiza kutukula ntchito ya maphunziro mudziko komanso kukweza dziko. Ndinanena mu speech kunena kuti dziko silingakwere kwenikweni komanso maiko ena ndi maiko ena akuno mu region kapena sokunja opanda maphunziro ogwirika makamaka maphunziro akumasukulu amenewo apamwamba metimati aukachenjede.
Wapampando wa sukulu ya Joshua Chabomba wati mapulani awo ndofikira anthu ambiri mzigawo zonse za dziko lino.
Tishon tukufuna tipange double our intake in the next 2 years tufuna nivangi tikule kuti vanobadi ndia tu about 3,000 students tufuna kuti tifike 6,000 kublantaya demand yatu anhamea kufuna kupanga ma studies ku UMCA alipo ambili za ni minari ma class ndi vanobadi ndi project yomwe tukumanga new lecture theater kumaso extra classes and expanding the current ma classes ameali panoba kuzuzu tukusunta campus mene timagwitisa nchito tukupita campus yokuti ipanga times 3 mene manamba la mene tinayi nawo kuzuzu so tukukhulupirira kuti zaka ziwiri zikubwirazi tikhala kuti tapanga double our manamba a ma students komanso in terms kuti mene tikupangira perform za ndalama tukuchita bwino kwambiri ifeyo ndi college yomwe imaima payokha koma panopa tikupanga ma profit and aboma ulithandiza sikwambiri kuti tukule mapuziro.
Bungwe la Mwasi pina titapeleka pafupifupi 5.8 bilioni kwasha ku magulu alimi 137 ndiye na uchita malonda azokolola za ulimi 48 maboma asanu ndi awiri mchigawo chakumwera mdziko lino kuyambira chaka chatha zotukulira ulimi ndi bizinesi. Andrew Jamaza, mmodzi mwa akuluakulu a Mwasipi, ati ntchito yomwe gawo lalikulu ndilobwenzera chilengedwe yakhale kukumana ndi mavuto monga alimiwa kugulitsa ntchito ndamazi pa ntchito zina yosagwirizana ndi izi kuyambira pamwe anayikhazikitsa mu 2020.
Pakadali panopo tapereka magrant kwa magulu okwana 137 pa project imeneyi komanso awatu kuti magrant applies 47 Mwasipi kugwira ntchito maboma 7 chakumwera kuno kwa dziko la Malawi ndiye kuti maboma onsewo magulu panopo ndamene omwe ndi kutchulawa 137 magulu alimi komanso 43 grant applies ndrama zonse zomwe zinayikidwa mu project zinali $4 million kufika tsiku la lelolo tapereka ndrama zokwana 3,800,000 ndi matambala ake uko kutanthawa zoti tutsalira ndi mwina 178,000 US dollars pa ndrama zomwe zinayikidwa kuti ziperekedwe ngati magrant. Magrant utapereka katatu timatulutsa timatima kho ndoti tinayi ndi kho yoyamba, kho yachiwiri, kho yachitatu. Kho yoyambayo magrant ake timapereka mu April chaka cha 2023 ndoda alimi magulu alimi komanso ma grant applies timaneno mwana alandira ndrama mukho imeneyo ndoda akhala kugwira ntchito zawo moti panopo amenewo tikhoza kumana zotino zopindulitsa ndithu akuziona chifukwa choti pali mgwirizano pakati pa alimiwo alimi akutha kugulitsa kwa ma grant applies akupeza ndalama ngati gulu komanso akupeza ndalama ngati aliyense pa khomo pake ndi pake chifukwa choti nthawi zambiri tikati phindu la ntchito za project limakaonekera pa khomo pa munthu pamene mwinano munthu akutha kumanga kanyumba ka malata akuika timagetsi ta sola tinjinga ta moto ndisina zotero ndezo zimene zizi tikuthano kuziona mu project zayamba kuoneka ndithu.
Bungwe la Youth and Society yasiya tinthambi zitatu zomwe zimayendetsa boma ndizofunikira pa ntchito yothetsa mavuto omwe mabungwe akudandaula okhudza kuponderezedwa kwa ufulu wa anthu mdziko lino. Mkulu wa bungweli a Charles Kacheloweka wanena izi kulilongwe pokambirana za masiku awiri zomwe zabweretsa pamodzi akuluakulu a nyumba ya malamulo aboma ndi amabwalo a milandu.
Nkhani yayikulu kwambiri omwe tukuyambira nako noko lerolo ndiyo kunikanso ndithu kuti ntchito za mabungwe komanso ndithu maufu osiyanasiyana kuyenda bwanji tikayang'ana ngati dziko inde tili ndikutsika kukulu kwambiri komanso pali mpata kuti ana anthu amatha kuyankhula kupanga ndithu zomakufuna ngati dziko mafulo siyanasiyana ndithu akulemekezedwa komabe ndithu pali zinthu zina ndi zina zomwe ino zimaphinja mafulo ngati amenewa ndipo boma lili ndindu wakukulu kwambiri kuonesesa kuti ino ma issues amene alipo ndithu kuti apange address komanso ife ngati amabungwe timakhala ndi ma issues osiyanasiyana komanso tikhala ndi mpata koti imwe tiyankhane ndi azathu kumakoti kunyumba ya malamulo komanso ku executive pa ziphinjo zomwe ino timakumana nazo timagwira ntchito zathu ngati ngati mabungwe tikamayangana nkhani ya civic space kwambiri timaonekeranso maufulu a anthu amene afunika kwambiri anthu azitha ndithu kuyankhula pa zinthu zomwe ino zikuchitika mdziko komanso ndithu mwafunsa mafunso oyenera kwa adindo amene ino anapasidwa maudindo osiyanasiyana.
Mkulu wa mabwalo a milandu Justice Lezini Nzikamanda mnene wa boma Moses Kunkuyu washilo yamba kwa sipika wa nyumba malamulo amadalitso kazombo amikira msonkhano mavuto wa
nkhani yonona kuti
sopano tione momwe
court azikula ntchito yake mpoyera sinkhani yonona kuti anthu akuchita kupemba nkhani yonona kuti constitution yatu ya malawi inanena kale kuti makoti azikhala azichita ntchito yawo poyera accountable pachizungu kutanthauza kuti ifeyo tena kusata malamulo amenewo ndiye tiyenera kupeza njira zokhazikitsa kuti kodi kukhala poyera kumeneko kuziyenda bwanji malingana ndi malamulo a dziko lino chiyembekezo cha anthu kuti akapita ku court azithandizidwa moyenera motsatana ndi malamulo a dziko ndiye nkofunika kutizo anthu aziziwa kuti court limayenda moti tikapita kumeneko tikuthandizidwa moti zikatero akhala nawo mawa chikhulupiriro makhoti acha kuti tikapita kukhoti kuja tikuyembekeza kuti zikakhala zote ngati zingakasinthe ndiyoti pa malamulo ena azasintha koma chachikulu tikuyembekeza zochokera
tsopano tione momwe ndalama akwache kuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malingana ndi banki yaikulu ya reserve umwe ndi momwe ndalama yakwache kuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu mdziko lino ya reserve mukuonera nkhani pano pa zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe tiye ndi zambiri nkhani pomwepo
naye nkhata ya maluwa
zikafikatu ngati pamenepa mphavu zimatha nzeru imasowa apa ndi pamene mukuoneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa ukondedwa wanu iwo atama kumangirani chiliza chosiyana-siyana malingana ndi kukonda kwanu iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike Asena Tiring Contractors iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 0993-131-909 mukayimba nambala imeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikepo
kudandaula kwa khulo lako mwayiso udzawupeza
takulandiraninso ndipo pamene tikupitirira tentoneso mitu ya nkhanizi bungwe la Evangelical Association of Malawi lati miyezi inayi ikudzayi ikhala ya mapemphero apadera oti ngozi zomwe zikutenga miyoyo ya anthu ayiyamikira tikamba kodutsa mlingo omwe boma lidayika pa ntchito yopereka maphunziro mofanana pakati pa mayi ndi abambo bungwe la Youth Watch Society lati lapeza malo pa nkhani ya malowawo omwe bungwe la Malawi Housing linatenga mu 2016 nkhani zina nduna ku Eritrea yomwe imadzudzulanso kwambiri mtsogolo wa dzikolo yamwalira mu ndende tipitirire ndi nkhanizi Bungwe la Youth Watch Society ndi thandizo landalama kuchoka ku Southern Africa Litigation Center ize mawanja 59 kulusangazi mboma la Mzimba omagona kuti chilungamo sichine chitike pomwe bungwe la Malawi Housing Corporation limatenga malo wawo mchaka cha 2016. Modzi mamalo ya miniwa a Victor Gondwe watakambia na ndia Malawi Housing pankani asane rengele kubalo la mirandu. Awaita Gondwe komaswa Victor Tembo omwendi ena mwanta okudzidwa alipambali kupatsidwa ndalama zochipu kuta misozi zochepa sana wapatse malo ena oti asamukire. Vanani Nyirenda walemba ripoti.
Modzi mamalo ya wa Victor Gondwe aku John Tennyson Kawero and Associates alibanali bendondo mekozo yenera komanso malamulo sana tsalidwe popeza mulingo wa ndalama zomwe zimayenera kuperekidwa ngati chipupura misonze kwa mabanja 59 pomwe bungwe la Malawi Housing Corporation limatenga malo awo mchaka cha 2016 kulusangazi. Agondwe ali ndi thandizo la ndalama kuchoka ku Southern Africa Litigation Center iwo alondoleza nkhaniye kuti mabanja 59 amenewa alandire ndalama zawo zachipupura misonze molingana ndi momwe malamulo amanenera. Iwo ali padakali pano achita zokambirana ndi a Malawi Housing Corporation kuti nkhaniye ayikambirane kunja kwa khoti koma kuti izi zikalephereka iwo nkhaniye ayitengerabe ku khoti.
Ndimaona ngati ndisintu songofuna kubvetsa sana bwino bwino so tinalembera kalata housing iwoso chapompana kuonesa kuti no afuna kumane nafe ndi anthu kuti tikhale pasi tikambirane amve bwino bwino kuti madawa anthu andotani ndi tingaisove bwanji limodzi ndiye ifeyo timaona ngati yambeka zokambiranazi zikakanika zokambiranazi pamwe tizipita ku court kuti fundo zake ndiona ngati kukhala pasi kuonekana bwino bwino ndizo ndizoti kwaza kupeza chinthu chimodzi chotose kubiza zacho ndikusana agreement.
Awaita Gondwe na Vincent Tembo omwe ndi ena mwa anthu okhudzidwa ali pambali popatsidwa ndalama zochepa zachipupura misonze iwo sana pasidweso malo woti nkukakhalako malingani momwe malamulo amanenera.
A Malawi Housing anati tengera malowa kosati ganizira kuti akati ikapati ndipo mukudandaula kwathu tili ndi madandaulo ambiri mbiri tikukhalabe ndithu ovutikira chifukwa sitikulima sitikupanganso chitukuko china chilichonse sitiyankhidwa china chilichonse sitikulankhulidwaso china chilichonse kaya kuchokera kwa Malawi Housing kaya ndi aboma kutengera mbali kuti ifeyo akutithandiza bwanji koma tikungokhala momangika tikungokhala osadziwa kuti kodi chikuchichitikira ndi chani.
Padakali pano woyeza zinthu kapena kuti independent follower pa Chingerezi wapesa kuti pakufunika ndalama zokwana 790 million kwacha kuti mabanja 59 amenewa alandire ndalama zawo mogwirizana ndi malamulo pa mahektara 34 amalo omwe a Malawi Housing Corporation anatenga. Bungwe la Malawi Housing Corporation sinayankhulepo kanthu pa nkhani iyi. Malo mwa zodiac ndine Fanani Yerenda.
Anthu ena kumpoto mboma la Kasungu adandaula ndi kuchedwa kwa ntchito yomanga midadada ya zipinda zophunzirira maphunziro a sayansi mu ndondomeko ya ECOS yomwe ati kulepheretsa ophunzira kupeza maphunziro apamwamba. Mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya sekondari ya Kaluluma Emmanuel Nkata komaso phungu adilali a Mike Bango ati mwachitsanzo chakachatha makamaka ntchito yomanga zipindazi pa sukulu ya Kaluluma yomwe imene kutha chakachatha sinathebe pomwe anthuwa atakufuna boma kuti lichitepo kanthu msanga mnene wa nduna wa maphunziro amphatso nkuonera apempha nthawi asanayankhepo. Nowe Mkubwi wadzandiripoti.
Mabanja mwambiri amatengidwa ngati kuti anawo ndi aboma zimakhala ngati kuti iwo makolowo chifukwa cha zambiri zimene zimafunika posamalira anawa kwa iwo.
Undono wa zamaphunziro udayambitsa ntchito ya ECOS yomwe ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku banki lalikulu pa dziko lonse ndipo mwazina ntchitoyi ikumanga midadada yophunziramo maphunziro a sayansi komanso malo osungira mabuku. Sukulu za sekondari zoyendera za Kaluluma, Chamakala komanso Matandani kumpoto kwa boma la Kasungu ndi zina mwa sukulu zomwe adaziyika mndondomekoyi. Kampani ya thundu yomwe ikumanga midadadayi pa sukulu ya sekondari ya Kaluluma idayamba ntchito yomanga midadadayi mwezi wa December chaka cha 2022 ndipo imayenekera kumaliza mwezi wa October chaka chatha. mpuzisi wankulu pa sukulu ya Kaluma a Emmanuel Nkata auza zodiac kuti atiyachi mbegezo kamba kuti nchito hii ya ima kwa kantawi tsobano.
Nchito hii mafunika utiche pa 5 October 2023 anayisunta kuti mwina apereke infrastructure yose hii pa 31st December 2023 po mazosezu zinalipeleka.
Pungwa nyumba ya Malamulo kumpoto kwa Bumalaka Sungwa Mike Bango apempa unduna wa za mapunziro kutulo elepo msanga kuti midadadai aimalize ntawi yotsiguri ya sukulu isana kwane.
Ndino kumudwa chifati nchito imene imainera kutha kale kale nchito imene kana titandiza ife kutitandizira ana atu kudera kuno.
Kampani ya tundu yomwe ikumanga midadadai yati yachedwa kumalizitsa zonse zofunikira kamba kuti zipangizo zomwe idaitanitsa kunja kwa dziko lino zachedwa. Koma mkulu wa kampani Alame Kikondes alonjeza kuti pofika kumapeto kwa mwezi wa September akhala atamaliza ntchito iyi. Mmalomwe zodiac kuno Kasungu ndine Noo Nkubwi.
Konsolo ya boma la Lilongwe yati kuthandiza makolo ano omwe ali ndi maulumali osiyanasiyana kuzimira pawokha pa chuma ndi kuthandiza ndipo kutha kuthandiza kuchepetsa chiwerengero cha ana omwe amapemphapempha misewu ya ku Lilongwe. Mkulu wa zachisamaliro cha anthu ku Lilongwe a Derek Mwenda amankhula izi pomwe amapereka masatifiketi kwa mayi 30 omwe ali ndi ana aulumali. Iwo hafotokoza.
Mabanja mwambili ama tengidwa ngati kuti anawo ndi aboma zimakhala ngati kuti iwo makolo chifukwa cha zambiri zimene zimafunika posamalira anawa kwa iwo zimaoneka kuti sangathe kwa samalira komanso pabali pa chimenecho anawo amakhala kuti akusalidwa mzinthu zosiyanasiyana chifukwa cha nkhani ya zinthu zimene amene atapasidwe zimene palibe. So ifeyo tinaona kuti chofunikira kwambiri nchonena kuti ana wawa azithaso kusamalidwa ngati mwana wina aliyense mbanjamo poonesesa kuti zinthu zimene zosowekera makomomo kapena mbanjamo akuzipeza kudzera muzichito zosiyanasiyana zimene akuzaugira zokhuzana ndi nchito zimene akuzamapezera pochuma.
Mmodzi mwakulakulu ku Fund for Nations omwe anapereka maphunzirowa a Daniel Musiwa kuti anaona kufunikira kuthandiza amayiwa kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo pa nkhani yosamalira ana.
Timayang'ana kuti moyo wa mwana amene ndi ulumali ungasinthe motani and ife timaona kuti mwana akonese kukula bwino ndi kuphunzira bwino eti ti kuyenera kuona kuti kumene amachokera ndi kotani and tima tinapeza kuti makola mbili amene ndi ana ulumali alibe kuthekera kukuti akhoze kupeza ndalama zokwanira kuti akwanise kupeza ukadaulo kapena akwanise kupeza ma services amene angathandizire anawo.
Munkhani zina Abrahan Abraham nduna yakale mdziko la Eritrea yoona zachuma komanso yemwe amakonda kudzudzula mtsogoleri wa dzikolo amwalira akubanja la nduna yakale yomwe inali ndi zaka 79 atsimiza za imfa yake mu ndende. Trehe anali nduna imene inakhalitsa mboma koma anawachotsa mu 2012 chifukwa samumvana ndi mtsogoleri wa dzikolo Azeas Afwerki padapita zaka zisanu ndi chimodzi anawamanga ati chifukwa cholemba buku lodzudzula mtsogoleri wa dzikolo kuti ndi wankhaza ndipo amafunika atule pansi udindo ngati mtsogoleri wa dziko. Akubanja awuza BBC kuti adindo awuza za ife ya mbale wawoyi koma sakudziwa nthawi yenene yomwe amwalirira komanso chomwe chachititsa ifayi. Ngakhale anawamanga mu 2018 nduna akaleyi yamwalira asanaerengere ku khoti kukayankha mlandu omwe anayimangira. Apanso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tintoneso mitu yake. Bungwe la Evangelical Association of Malawi lati miyezi inayi kudzayi ikhala mapemphero apadera oti ngozi zomwe zikutenga miyoyo ya anthu zisapitirire. Malawi College of Accountancy ayiyamikira atikamba kodutsa mulingo omwe boma lidayika pa ntchito yopereka maphunziro mofanana pakati pa amayi ndi abambo. Bungwe la Youth Watch Society latirapeza maloya kuti athandize maanja 59 kumzimba pa nkhani ya malowawo omwe bungwe la Malawi Housing linatenga mu 2016. Nkhani zina nduna ku Eritrea yomwe imadzudzulaso kwambiri mtsogoleri wa dzikolo yamwalira mu ndende. Pesani zambiri pa zodiacmalawi.com. Muna indine hape mzembe magumanose.
Nae nkata ya maluwa.
Zigafigaru ngaripa menepa, mpavu zimata, mzeru imasoa. Apa, ndipa menemu kweneka kukumana, ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa, ama kugwira nijanza, kuri mkwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu, kwa ukondedwa wanu. Iwo warama kumangira nchiliza, chosiana siana, malinga anandi kukonda kwanu. Iwo wa, ama manga chiliza, choka mangira pomwepo, kapena chochira kutenga, kukangwe ikapo. Ama fika kwina kulikose, kumene inu, mukufuna kutafike. Asena Tiring Contractors. Iwo wa, ama panga ntundu ina uliwose, wachiliza, chumene inu mukuchifuna. Ndipo ama lola, kumapereka, pangono, pangono. Mukoza kwa beza lero, mumzinda wa Lilongwe, kulikuni. Kapena mukoza kwa imbira phone, pa 093-931-909. Muka imba namba lemenei, mwiyankulana, ni Mr. Zuze Laisoni. Iwoa, ama fika kwina kulikose, kumeneinu, mukufuna kuti akafike.
Kudanda wala kwa kulo lako, mwa isu cha upesa.
Yokawa, yokawa, yokawa. Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo Nukukwita nani nonse Kumambuwa chakajino wa Chewa Womuza jitike lowe luka pa 3 August 2024 Muzimam Sampa Tie chata Yambila 7 koloko mawa mpaka 5 koloko mazulo Choli inga chamampo Ndikutakuli la malo yomwa Chefo ya kula Muka funa kutuwa zambiri Langkulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Seferin Kumura pa 0999 878 855. Kapena mneneli wa Chefo Ajime Chikuni pa 0999 218 116. Tie ni chose Kulitika sangalare ni magula chichewa. Ukutikuja za kuja za chichewa. Yokawa, yokawa, yokawa.
Enjoy the best football moments with your hashtag BFF GoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on Supersport. GoTV, love it.
Independence Arch, located in Blantyre, Malawi, was officially inaugurated on 3 July 1964, just 3 days before Nyasaland attained independence on 6 July 1964. Arch was unveiled by Dr. Hastings Kamuzu Banda, the first president of Malawi, in a momentous ceremony. In his speech, Dr. Banda described the arch as a symbol of the nation's struggle against the Federation of Nyasaland and Rhodesia. He believed that the arch carried the future aspirations of the new nation and represented the four pillars of his leadership: loyalty, obedience, discipline, and unity. The Independence Arch stands at an impressive 30 meters tall, making it a prominent landmark visible from many parts of Blantyre. The arch is distinguished by unique features, such as the national coat of arms, which symbolizes Malawi's new national identity and sovereignty. The Independence Arch is adorned with 8 spears, 4 mounted on the front view and the other 4 on the back view of the arch. these spears represent the nationalist fight and the struggle for freedom from colonization. A tunnel runs from the emblem to the ground level, adding to the structure's architectural significance. The arch also has two wings, and the Chipembere Highway runs through it, integrating it into the city's daily life. From a historical perspective, the Independence Arch is a tangible link to Malawi's past. It stands as a solemn tribute to significant events, such as the state of emergency in 1959, during which many Malawians were killed, imprisoned, and political parties were banned. It serves as a powerful reminder of the sacrifices made for the nation's independence, fostering a deep sense of connection to the past. In 1972, the Independence Arch was gazetted as a monument under the Monuments and Relics Act. Today, it serves as an educational tool for the younger generation and current leaders of Malawi, reminding them of the nation's history and the sacrifices made for its independence.
A lifeline that flows down to form the Lunyangwa Dam. This dam, a crucial component of Mzuzu's water supply system, commissioned in 1994. Today, it stands as the primary source of fresh, raw water for the Mzuzu water supply system, underpinning the city's water security and serving as a testament to human ingenuity, harmonizing with nature. Kaningina Forest Reserve is more than just a natural reserve. It is a vital part of Mzuzu's heritage and future. Its blend of natural beauty, ecological importance, and essential resources makes it a jewel in the crown of Malawi's environmental treasure.